was wenn er hätte du in Dubai in die Inn. Man, der hätte halt in Dubai.
Ha! Hey, gay, and this. Amen. Oh, yeah, so Dubai, man. As it is in the streets, if you don't know, you don't know. If you don't get it, you don't get it. Sanibona bafethu igama lami ngusanele ngihamba noJob as always. Welcome to another episode ye podcast kaSanele. This is the CV ungubani episode. Sine guest namhlanje sivakashele. So ngicela bafethu ukuthi ni like and subscribe and follow me on Instagram @sa_mlambo. Okay bafethu, please cela niqale nathi sanamukela kwi episode yethu namhlanje ebaleka kakhulu. Sawubona sisunjani? Uyaphila? Hayi, sikhona. Okay ke bafethu, igama le show lena i-team yayo sibiza intombi zababhemi. So sisa alikho igama silitholile, sizama ukuthola igama. Alikho elinye sizama, sabathe sizama sibiza kanjani. Kodwa ke sithemba ukuthi alilumeli igama right.
Ufacela ukuphegana.
Lithini?
Flowers of the night.
Okay, okay. Okay. Okay, imbalo sebusu. Yeah, sibize kanjalo. Yeah, okay, number 1. Okay. Okay, imbalo sebusuku bafethu. Okay, seniyazi ke igama lale timu imbalo sebusuku. Okay, sicela ukukwamukela sikubingelele ku show yethu. Uyaphila?
Ngiyaphila.
Siyaphila. All right.
Ngiyazi.
Okay. Okay, sicela usichazele ukuthi ukhula endaweni kanjani, mhlawumbeni structure sasekhaya, then until size sifike mhlawumbeni la. Ukuthi mhlawumbeni umuntu onjani, uyazi ukuthi igama nendawo sikumention. Yes.
Ekhaya, it's not Zakaya.
Mm-hmm.
Like, I wasn't like well off. Well off. But sometimes the man gave me the gate hall.
Yes.
I'm pulling my kaya. Me and Kule Lokshin, quite easy to swap, it's a massacre thing.
Kona la Lokshin.
Kona Lokshin.
Okay, yeah. Yes.
Ngikulele
ndawo kanjalo. Mana, ekhaya istructures kanjani? Khona ubaba noma umama nomhlanje no aunt no bani?
I was raised by my mother.
Okay.
Ubaba atekhona.
Mhm.
Yes. So uma like had odd jobs here and there.
Yes.
Yeah. As time went on, so washada, wathola stepfather and stuff.
Okay.
Yes.
So manje wena ke uyangena esikoleni, kwenzakalana, siqale nje ukuphaphama nawe ukuthi okay, ngiyangena esikoleni, ngafunda, wagcina kephi, kwenzakalani ke?
Ngangena esikolweni.
Mhm.
From primary to ngafundela ngasekhaya.
Yes.
High school we relocated.
Okay, yeah, nahlala kwenye indawo manje.
Sahlala kwenye indawo in high school.
Yes, yeah.
Ngifunda ngiyasebenza, so sasebenza kahle ke at that time.
Oh, okay.
We relocated in high school. From there on, up until my stepfather.
Okay, umama, manake. Umama, angithi ube khona no baba.
Athi sahlala
ndawona. Oh, kade bese bengasahlala ndawona. Okay, so
married.
Okay, uthe upaphama wena umakho vele bebehlukene no baba.
Yes.
Oh, okay, then the stepfather came in.
Yes.
Okay, so manje stepfather uchaze ukuthi stepfather sikanjani, sinazo ingane nomama noma? Yes.
Stepfather said khona ingane noma Ivan.
Oh, okay.
Yes, I won't say the gender.
Nah, yeah, ungasho, yes.
Wathola umntwana Ivan nomama.
Mhm.
They got engaged.
Okay.
sasebe engagile khona lapho so yazi noma so engagile ngiyathuthe ekhaya ngiyohlala
uthole indawo yakho
yes
okay
so wasithatha umama saba sayohlala khona it was around 2010 2010
you World Cup njalo leyo
World Cup la
mhm
sahlala bafunda leyo high school leyo eseduzane
okay yeah
mhm apa ntsoma Stefan asashile arrest me I took a choice of course. Oh, mama, most of the times, why not call the water in the dark?
Okay, mana. In the dark. Okay, young. Yeah,
Joe. Roughly, when the incident happened?
I was 18. Yes.
Okay. So, my last in your relocator corner. Ila ingakubo stepfather noma ila asebenzela ngakhona. Oh, okay.
Mama wathatha transfer.
Oh, okay, yeah.
So, I was sexually harassed in 2019.
Okay. Okay, in 2019 we moved out. Should say 2019?
No, sorry. In 2011, yes, 2011.
Yes. Should say 2011 or not 20?
No, I was 19.
Oh, okay. I thought the mhlabeni 2018.
2010. 18.
Okay, 2011.
2011, I was 10.
Was 19.
I was 19.
Yes.
When I was 19, sorry. So, guy moved out.
Mm.
I didn't know where to go.
Okay, mana. This incident, yenzeka kanye, wa move noma iqala kanjani?
Now, sengikhulile, there are things that he used to say. You would plenty like college.
Okay.
Local, you are like.
Baba wenzani.
Angibani se.
Hayibo.
Sometimes angiphinde passageini. Kodwa umuhle.
Mana, umama uthini ke manje?
Umama uphuma ekuseni. Abuye ebusuku.
Okay. Ubaba ushesha aphinde abuye kunomama.
Ubaba ushesha aphinde abuye.
Okay.
Yes.
Mm.
So, later happened for like about 6 months.
Okay.
For those 6 months, lawyer Velo, I say, it's a penetrating him. So from there on, I took a decision. You go to my mother and to me, and I said, "My love, I give you a gun."
Okay, I'm supposed to make down or have. Okay, we are giving you a hand. Okay, we are giving you a hand. Okay,
it's out, bitch.
Okay, 2011. Okay,
man, before you have leaving the house, taking the decision during the 6 months.
So I took a step up to know what they have.
Oh, okay. So, like, I need before much?
Yes.
Okay. All right. Before we take a look, why take a look at the gas? When the gala name got in work?
I've never been to Durban. I took a taxi. It was still 45 francs from where I was to Durban.
Yeah.
I took a taxi.
Okay.
The station. With
streets. But in Basha, my name is Hambe Lange.
I'm petting this.
Okay.
It's for you and Minala.
Oh, okay.
It's
for you and Minala. Mana, before figure to win. Mana, I was because the school in Gonzagala, nigga, man.
It's called Metro Part.
Oh, what Metro Part? Quarter
11.
Oh, okay.
Metro Part is called. I sent passing metric. So that after that, and then I've been in school. Yes.
Okay.
But I did do some odd jobs here and there.
Okay.
Yeah.
Then Kubega is a Tegwini man. Just because I look simple, I can't Tegwini man.
Okay.
Tegwini
man, fair Tegwini. Fair and rapid. Day two. Day three, approach me to it.
Yeah.
And yes, I'm going to engage like,
I'm
going to be a little bit. Ah, I'm going to be fragile. ukuthola the depth of everything. Uyafika first time midway.
Ufuna usichazele nje.
Uyaphi usestage?
Amabench mapha, amabench. Yes.
One of your home first encounter nje. Ungathukile, won't you cry?
I was scared. But I had let them out. Lapaya.
Mm-hmm.
I was scared. But all the days, Mang Fumile Lapaya. So on day one, Mang Fumile Tewini, my first at a station, I saw a station, by a point.
Mm-hmm.
Mang Fumile Point, I shall have a pitching in that. A selfish.
Okay, okay.
This guy approached me. My approach and okay, no. I'm Mazi. What's in the motion? Suddenly, I'm guessing his engine yak. I'm both a gay engine yak, wash. What's in such a machine? I was like, Marini, what's the old Marini? As for my pain, do you imagine? Because I'm supposed to make me thinking.
Girlfriend, lo muntu.
And then ngiyambuka lo baba uxoxa inkinga zakhe. From there on, athi noma silale, kwakhona ibhedi othu. Alale lona ngilalela umuntu lapho.
Yeah.
Athi khulela ngoba do nothing to you. Sengiyalala mina manje. Sengiyidala nisho ke nokona. Okay, ngiyidala amvuse ekuseni athi ngodela ibreakfast. Ede uthi manje shali la mali athi make text. If you breakfast in the case and keep home and get hungry, Galala eat inside.
Yeah.
I'll tell you, I'm going to go to the house. and I said, I need money.
Mm.
No 400 chandra beside me. Also, my next again. I need money, I need a place to stay.
Mm.
Chandra beside forever. Young people, well, no punjana. Or what's in Chalaman and Harvey, your tail,
put
in boy.
Mm.
Mm-hmm. So, like, I hope so much.
It's
okay.
Okay. All right. So moqala kwenza kanjani lapha na uya approach abanye babuza ukwenza kanjani noma uyama usichazele ukuthi mose uqala
kwenza
kwenze nasazi ukuthi kwenzakalani lapha.
Lapha ngama pimp.
Eh.
For me there was no pimp.
There
was this girl. Kona indawo lapha nesifiki abaya kuyo sengekhohle igama layo. It's a bar like. Leyo bar leyo, la mantombazane, maye yakhona kufika ama-sailors, laba bahamba ngemkhumbi.
Okay.
So one of these girls, angibona, athi hayi isitodla, vele angibona izibindi fight ma
kuzayo. Okay, yes.
Yeyisitodla ngozala, ngifike. Athi no, ngiyabona ukuthi iphume elifo yesakhe, yo, hayi cha, sho uyenzile imali. Hayi, ngiyakuzwa kuphi? Ngithi ngifuna indawo yokuhlala. Wangilayela in the nest and he shouts esethekwini. Ngihamba hlala ngiyashisa le. Angikhombisa indawo ke. Okay. Ngalapha angitshethi ngapha ngase eBish. Oh, hadi shandi. Sela ke siyakhona. Khona ama-strippers and everything else.
Okay.
No, it's time I get bish.
Okay.
I feel nasty. You feel okay? Ivik.
Okay.
Bese ngiyakhupha, bangiyothatha flag.
Uh-huh.
Bayela nje lena ngizoyenza.
Mhm.
Upho hamba uthatha flag. Ngathola i-customer yokuqala kule lesibili ngathola isithathu.
Mhm.
Wait, uma le South Beach.
South Beach. Ema
point, lapho point, la uma hotel khona.
Yes.
Mhm.
Got my three customers, my first three customers, ngajika. Ngahamba ngaye KFC. KFC is a point, ngisengukudla, straight size two.
Mhm.
Ngabuya ngazolala.
Manaka. So i price usuyayazi ufika noma
price ngiyayazi.
Mhm.
Sengiyayazi already lo ke lo approachile.
Naxoxa
na. Saxoxa nabantshentse ngala ku 100 shilling ngala.
Sina
siphila ngama tips singadli.
Okay.
So it comes in dollars.
Okay.
Ehe. Athi mina ngifuna leya lapha eMzansi cause yokuyayazi.
Mhm.
So uma ngifike next, all is fine that they are more like us.
Mhm.
Yes. Leya ndawo it has divided into two.
Mhm.
This other side and the other side, this other side. Abafana.
Okay.
Yes, khona TV lapha khona shop.
Abafana benzani?
Bayarenta la ishelter.
Oh. Okay.
Shelter.
Mana. So ngokwazi kwami like umuntu othanda ukushuthi khona i-experience umngane wami angixoxela yona. Like yabo makushuthi abantu labantu abashuthi abantu.
Mhm.
Kunama territory lapha ukuthi sometimes ukwazi ukushutha la, sometimes ukwazi kwenza la, kuba ngoma custom into kanjani.
Yes.
Yes. So gwi prostitution ayikho yini into kanjalo ukuthi ayi wena nasidudla uzosiqedela ama customer manje asikwazi wena ikubuka kanjani
ikho.
Mhm.
Okay, as of which I never had this experience.
Ngange
welcome.
Yeah,
isidudla sizosijoyina sakuphi isidudla sasemakhaya isidudla.
Ngange
welcome to South Beach.
Yes,
there's another side to someone inside.
Mhm.
Lapho kukhona lo okushona.
Mm-hmm.
Siya nuka la client. Uyathenga, uthenga lo ntombazane each every single day. Sasa ubona umunyu uyafuna bazokubuyela.
Oh, usenza the customer lama.
Yes, you know
customer. Oh, irregular yami. Oh, okay.
Uzolwelwa kule ndawo leyo.
Okay.
To the point ukuthi siyakwazana.
Ha. This thing is dangerous, eh?
It's very dangerous
this side as well.
Yes, there's that fact. Siyakwazana. You're only allowed ukuthi na uphande, okay, family affair. You're only allowed ukuthi uphande from 10 o'clock.
Mm-hmm.
Up until midnight. ngaleso sikhathi ama-client awekho eMorningside ngalowo 10 loyo. And it's during the week. During the weekend, you're not allowed to pay them for the whole entire night because uzosusa ama-client wena umusha.
Uzokwenza imali wena. Oh, momusha kunale nto lokuthi ama-customer afuna lo musha.
Afuna lo musha. Asemjwayele umunye. Sasemjwayele ayanti, sasinqobile.
Okay. So manje uyabhukha ke lapha uthe ise nest.
Ise nest.
For 5 days then kwenzakalani ke manje. Then uthe una phone.
Una phone.
Ekhaya abazi ukuthi kwenzakalani.
Bazi
kwenzakalani. Okay, qhubeka.
So the 5 days, mostly the next day, ngahlala about 3 months.
Okay.
The people comes in.
Okay.
I met this guy.
Oh yeah.
Yeah. Low guy Lorna, when I met him,
mm-hmm.
she said, up until one of the girls, and I think as I said, it's pimping.
Okay.
One of the girls approached me. When one of these girls approached me. I'm busy. Yeah, no put alone. No put and I say drag to a hero.
In
it?
Oh, it drag, it drag.
Oh. I tell you, I'm not going to be.
Okay.
It's when I was in the sense of not being supposed to pay.
Mm-hmm.
That's all. Oh, okay, my little price are going to change.
Yeah.
I tell my boy, boy, into the gap.
Okay.
They have a good day, son. They boy, man, boy, they boy, into the again. That's a shelling pants. Manshala, what kind of this street is it? It's a one-way street. Corner is South Beach.
Yeah.
Leo Lodge, Leo. What were you lodge? Because I'm an man to say lodge in.
Yes.
Leo Lodge, Leo. It was like you Balawanji.
Mm-hmm. You showcase.
Yes, Balawanja.
All right.
What about your mother? I'm going to Leo Lodge. No, but you want to.
Okay.
Why are you pimp?
Oh.
That guy was the guy who approached me.
Oh yeah.
Only when I was cut, we go to Enna, Yena. He was all interested in him.
Mm.
I born in Tombi.
Okay.
Oma I born in Tombi. Give me. I some shelly pants.
Unga psa. Okay.
I was told by some kalunga jealousy. Why when I unga some lono unga keep. I don't know if people understand this.
Okay.
Let me think. I want to know who would be there. Lawyer put a sum at my side.
Okay.
I want to see the city. I will now lap. My way and I will lap a lament on my side. I feel your favorite dressing. My favorite dressing. This is humble servants in the madam.
Oh.
So, who can I do? They'll say I'm quite
late. Yeah, I'm quite late anyway. Excellent is 50 rand.
Okay.
And I have a 10,000 years. And yes, in England, it's small. I say, and we are breaking
out.
That was a neck hand. Sometimes I take a leap, sometimes I take a cosmetics. We say, I'm owner.
So, man, you may say, owner, omundu, cock again, a man, you can't.
I'm a little cock again. I feel I'm a domas and I'm a party. I feel my fear at heart, ogen a parrot.
I'm
low 100 rand, I'm low 40, 50 rand, or I'm low.
Okay. So, man, you're 50 rand per client?
50 rand per client.
Oh, okay.
So, 50 rand, I was a boy, I'm low 40.
Ah.
It doesn't mean I'm low 20 rand. But, again, I'm low 70 rand.
More than a year, man. Okay. Okay. When you subway, the lap was a kettle. So, Manak, Gonzagala and the Panama Mogutumu Uzo Tanga, Umzimba, yathestwa noma strictly nje ukuze usebenzise protection kwenze kuhamba kanjani leyo department?
Mozothenga
ke lokho. Ngibuthe ngithini? Okay, that's a bit embarrassing, I say. Okay, uma umuntu ezo client lizothenga icansi. Okay. Nenze njani ke uqala umuntu uyasho ukuthi mhlawumbe ama price ahlukile ukuthi uma ufuna engekho protected noma protected kwenzakalani lapho noma niya testa.
Asu nolo
Ngaba ngibuzo wathi ngilela yase.
Okay, uzotheka ngiyakutshela France yekondom.
Okay.
Ngiphethe ikondom.
Okay.
Ngiba nekondom. Soshanjani lihambe lemsebenzi ngaPietersburg.
Ya.
Ngiphethe ikondom yami, mangiphethe ikondom yami, ngiyatshetha hayi no, iprice 70 rand.
Okay.
Ehe. Uthi hayi, mina ikondom iyangilimaza. Parawara. And then, price is established.
Okay.
Yes, kuba kimi.
Oh.
Ko HIV testing entontoni uphakathi kwakho nonesi wakho la.
Okay.
As much as nathi uphakathi kwami nonesi wakho.
Hey, 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 hey.
Ha. Ah, yebo ngiyena nembeza ngempela.
Hayi ngeke. Futhi kwami nonesi wami.
Yes, futhi kwakho nonesi wakho, futhi uqedile nesi msebenzi manje. Ayibo.
Ha. Hey.
Well, from experience, let's say there's in Dombazani who they know shall be positive or negative.
Positive, yeah.
Yes, positive.
Yes.
Back on the example amongst the people Sazan who were positive and the banana and the fire bank or.
Yes. Yes.
I'm a social person. I'm freelancing around the plant.
Phew.
There are guys who actually go out and think if you're not at school.
Ha!
I think if you're not school and I'm willing to pay.
Ha! Hey, nigga, I wonder where this guy can pull us up.
Seven is one. Me, I tell you, what I say now. No, you condom, yeah, yeah, yeah. I'm going to come up with a condom. I'm going to come up with a condom.
Okay. Okay, so manje yini enza ukuthi ubuye ekhaya manje ngoba phela I believe you are having a good time making money, like kwenzakalani manje sento ethi ubuye ekhaya manje?
I was having a good time. But it is no umuntu omnyama ndoda efethu. Mina ukubuya ekhaya ke ukuthi nje kancane nje ihlozi. Ngibuyile ukubonakala lawo ekhaya.
Ngicekeni.
Ngomhlobo wakho. Oh, wabe incident yokuthi
Yeah, map my problem anybody now.
Many times.
Mm-hmm.
Many times. Nana just bulawa. You go ningi, kala kara maya kona. I'm feeling that it's a win. There was this thing. I'm a container leyo ndawo leyo.
Okay.
Ehhe. Ubhuti ungithathe ehlabini ngiyangadayisi on the day.
Mm-hmm.
Ungithise ehlabini. Manje sisehlabini athi senayithini emalini.
Okay.
Sihamba bizothe taxi. Sihamba masihamba sekuhle gama le ndawo.
Mm-hmm.
Masifika lapho lo bhuti lona. Sehle ngasemagrawundini.
Okay.
Amagrawundi ave dangerous. Masehla semagrawundini athi asihambe ubhuti ngenyawo athi akumbe nje yenze nje nokula so easy. Uma khomba no hambe nami sifike khona ngasemakhonteneni athi sihlwele phansi jwayelana angiphelumisayibo sokwenza nje ibhuti athi ngithe sifele phansi phansi ngibonza bona la ngisiphefumula umyasala. That's 5 minutes. Hey, 5 minutes, futhi 2 minutes wokuthi nje kwasiya mangifana sicela ukuthola kahle.
Yeah.
I don't know what bravery came with that, but nje ngabe ngalehle sekuloko. Mathi wathi waqala ubude. Ngathi no, uzovumelana nami ngenkani ngithi wonke. Athe nasifake ngathi ngithi mina. Manje phansi, a sense. Yini ufuna ukuvuswa yini? Wazombalekela ubhuti, uma embalekela ubhuti ngiye kukhona indawo ye-security lapho kulawo makhontenela athi lo bhuti ena yazi sesilapha cishe wabulawa sihlezi sola idubo every day ekuseni unkulunkulu ade nawe
her
kuningi kwenzeka kuningi kwenzeka abantu bayabulawa kahle hle siyabulawa sibulawela ukuthi nje umuntu akanayo imali.
And afuna ukuhlala ngeyenzi lento le.
Yes. Or ukuthuzwe. Kuthuzwe loshumbe loliphatileyo. Maso kuthuzwe loshumbe loliphatileyo ugwazwe, ukwazelwani manje because umnikezele imali ephatileyo ngithi. Ngile phatha this is my hustle.
Yo.
Sizima nje iqiniso ukuthi this days imbazi asebusuku carry umess esikhwameni just for protection.
Yes. Yes, iqiniso because angeke uwazi ukuthi ubani ozihlasela. Angeke uzombona umuntu ukuthi no uyabona lo msebenzi ongihlasela. Ujikela khona khona lapho nje sikhotheni.
Thema kanjani nayibamba umkhonzi kuthiwa ngeke ngiyakwazi ukufika eRomini.
Sihlele
shoko. Umnandi bese ngithi qhubu something drinking umuntu alali angasavuki. Amanga kusasa gone.
Sekwenza. Sakwenza la siyakwenza la literally siyakwenza angakwenza nami.
Yebo.
Angakwenza nami ngiyakhamba manje. Angakwenza sakwenza. Yabona sakwenza everything happens. Yabo la manager la lapho yithi. Ngikathiza manje la sok ngihambise. Manje it's gone.
Yawa khona la bye.
Manje it's gone.
Ya so manje uyabuye eThekwini bathine ekhaya manje kwenzakalani?
After a year.
Okay, ngiyabuya eThekwini. Baya ngomuso ngenza eThekwini. Qala manje. Ngiyasebenza. Sebenza emaChinini.
Okay.
Hayi, okay. Masebenza ngempela. Ngibuya ngibuye ngiseThekwini.
Sibuyele emsebenzini manje.
Ngibuya emsebenzini manje. 2 months goes by ngimboshwa. Ngiyaboshwa eThekwini.
Busholani manje eThekwini.
Bashuda yes.
Ngiyaboshwelana lokho.
Ngiyaboshwelana.
Ngiyakhumbula uZuma. UZuma wasayine. Wasayinanga into yokuthi uyayilegalize.
Ngiyaziyo nje webali.
UZuma said.
But there is a next police station.
UZuma said. Uma it's only legalized. Kuma hotels only.
Oh.
It's not legalized
for
Okay. Mina ngidayisa
ngwaqini. Okay.
The only place legalized is protein.
Okay. Yini protein?
Protein. Ayi lapho kena khona abantu abathi ungena endlini. Yabathola
isema disco.
Nje ukhona umile umnyango nje umnyango.
Njengase ike Butterworth.
Yes.
Oh, okay.
Sheke, ngathi yisho leke ya.
Hayi, ukubona ngakwazi.
Okahle shove. Hlalile uThekwini nakho umuntu ongayazi iButterworth ehlele eThekwini. 7 years eseThekwini
ngazo. Ngiyazi ngaphandle.
Uba uthi ngiyazi phakathi mina. Yes, yeah.
So, ena kunjani? So that's what the only thing that was like.
Mana before ukuqhubeka. Khona incident yake eyakwenzeka eThekwini eke Duma, I think 2017. Amaphoyisa athatha bona laba imbali athayo bopha afike alala nazo. Asa dedela. Allegedly. Yeah. Yi soma uboshelani ngemthe tholakala kanjani osenzela isinyaro that day uboshwa.
Okay. Ngitholakala endaweni ngokudayisela. Bathi yini? Angazi ukuthi makhulu amagama emsindisi.
Awusethe point. Hayi point.
Ngise-Morningside.
Ngiyabona lapha e-Morningside, ngiyazi.
Yes.
Ngiyazi, bengisebenzela ngakhona.
Ikwazi.
Hayi, bengisebenzela khona e-Morningside. Futhi ngiyalala lahontshi leli lapha. Ngiyazi e-Morningside. Bengidlula lapha every day. Khona ihontshi lapha e-Morningside. Uyabona, uyabona lapha ngase-Game City. Khona leli robot elila ngase-post office. Ufike kube i-post office angani mo FNB yini la lola ekhoneni khona leli robot elila ngase-post office ngachaza kanjani uyabona uma uqhamuka
okay
ayi sekudini kakhulu ke buya ngapha uyabona uyabona i-rank Mhm. Eh, ngichaza kanjani? Khona leli garage nje elijwayele ukugcwala ama taxi, nemohamba ngithi uhamba ngapha bese kuba i roundabout. Before ufike ku roundabout khona nje umhosho la nje ngase ma robotsini. Ngeke uzubunaka vele. Ubona mo khamo because mina ngangisebenza kwenye ilo firm ngiqhamuka ngapha. Ngibabona ngithi kwenzakalani la, yabo? Yes. Mhm. And I was still young at the time. Just a disclaimer. Yeah.
So I'm money excited.
Mm-hmm. Yeah. But abayuzi mafia nani nazi makhamuka imoto ne run.
Siyazi ukuthi khamuka sibambane.
Mhm.
Hlala phansi.
Yeah, so kuningi man.
That day aqala angifuna kuhlezi ebetshini la se Wentamiyo.
Mhm.
Kodwa ngisho ukuthi Wentamiyo. Angifuna kanje. Uma ngifuna abangijwayela ngisa kwa morning side.
Mhm.
Angihlola afika qoqa.
Okay.
Kamba ngesikhathi nomna ngiyenza nje phambi kwawo futhi alinakile. Ngathi nje ngiphuma nje emotweni. Ngathi bi? Ngathi ngithikithi.
Awenze emotweni at the time?
No, angenze emotweni. Imoto izongidropa. Like ngiyaphela ngosuthi hayibo. Bathi bekubani? Ngiyabuza nje kahle iphoyisa ayimina ngiyathi angiyayithiwa shangizeka Nkosi yami. Ngiyakhona. Uma ngifika khona. Usebenzile ngemoto ayibukwenza kanjani. Hey, usuboshiwe ke sisi. Ngingene kanjani. It's not having the purpose of prostitution.
Okay.
Iyona ke nje ngiyanyafela yona ke. Ngafika ejele eloko, e-station.
Lapha e-Durban Central.
Yes. Bangithatha isupha benza yonke into, abaqhatha ukwenza lokho abakwenzayo. Ngihambe ngangena. In the morning, hambe ngiyobingelela, hambe ngiyowestfield.
Hey bo, fasting kanje?
So it's been.
Yes.
Hey bo. Yeah.
Ngiyakha bla bese sithi stop nyana. Ngamalo sokujulana nje ngokuseven.
Mhm.
Bakho so westfield. Hambe westfield. Hayi ngihlala 6 months westfield.
Manaka. It was really. Do you call your family wenzi njani manje?
My mother was cold.
Was cold.
Yeah.
Oh, bamfonela. Yes.
Mabamfonela.
Usuka le makhaya eThekwini. Mhm.
Bayenza.
Manje basho ukuthi la niqala.
Yes.
Ha.
There's no privacy lana.
Here.
Yeah. Manje sikhophisa sikunikezwa sona.
Sibhaliwe.
Sibhaliwe ukuthi ngoshelweni.
You.
Awukho privacy.
Yazi ungazitshela ukuthi amasekuya amaphoyisa abasebenzi. Yeah.
So ngahlala 6 months.
So manaki. Icala liyathethwa wenze njani? Plead a guilty nje ukwenza njani manje?
Ngisazi
nendaba. Oh, okay, wasn't it?
6 months xa ngisihlelisiwe
hambile ngayo vela. Sihle for 6 months.
6 months.
Okay.
Mangibuya. Sengithole nanommeli khona lapha ngazilotho mina. Mangibuya hayi. Ecala kho yaphuma namali pheka. Oh, baqalela nje bengifundele.
Ama charges.
Ama charges wami. Esibaya ngubuza. ngithi no ngiyazi uma bese bayangibuza ukuthi ena ngingathini yini into bathini bathi ena sakukhakha ijaji ngiyikhalele
okay
ngayikhalela-ke bambuthi nabona amacala aprivas athi no anginavulakazi ngibe nawe lesi jaji lisaphuma liphume ngoyeso futhi thiwayo ngotshelwa ngaphahle 5 years
okay
noma ke ngatholakala nalesi sigameko
5 years
ngiyawudonsela 5 years ngaphakathi
yo
aphuma aphendela futhi
manake tell me uthini-ke manje kumama-ke manje esefika noma uzangumbone kwenzakalani
icalomphiwa guys alikhalivulwayo calomphiwa mama uyayithetha uyayithethathethabhatanje ngama ngathi mina nje bangithathendaweni e-wrong nesikhathi esishoko ngangiyihambela kuyiphosehle
umile lapho nje
ngime nje mina lapho kuthi angiyophosela kuphela
so manje mana usuthi fahla kancane impilo yaseWestville for the 6 months
Westville is haunted
injani?
It's haunted
okay
Westville is demonic
Dangi
yo abantu
mana iWestville ihlukaniswe phakathi ukuthi ifemeli amameli noma khona iWestville amameli bese uyahamba kube amafemeli kwenzakalani lapha
ihlukanisiwe khona indawo yamafemeli
odwa-section
section yamafemeli abadonsayo abazolokho abangagwetshwa
okay
bese uba khona indawo yamadoda lapho ihlangana khona amadoda esasibhedlela sogeza khona amehloke soyobukela-ke izinto ezinhle
manje waye uthi it's demonic wenzakalani iziphi izinto ezi-strange nje zenzakala lapho Westville
ebusuku ngozwe abantu bekhala awazi umuntu ukhala lakhe kunapha eceleni kwakho uyabuza uyakhala and ulele yedwa endlini yakhe uyakhala uyahayisa ibe like hayi bo usese kwenzakalani manje funa kuze kuthenade kwenzakalani athi ade ngikhonywa isipoko athi khona umuntu ade ngishaye and like uhlezi wena lapha ungaleli lawo umuntu ohlezi naye uyasho nawo lomuntu ohlezi naye ne-cellmate yakhe iyasho ukuthi no vele lapha khona iy'bhokhwe and e-Westville uyakhona ukuthi nalake yabona into eyinombolo ngayibona e-Westville
ikhona
kuma-females
si-decentralize kanje
ma-females
ikhona
bragging
foot
about numbers and
inombolo
yeah ngazi nje umuntu ozange ngibalale uyazi uwesivini uma ungena uyintombazane batshe sigezwe ngokwepipi
ha oh phuma ngaphandle
bona izinsipho khona egoqolo lezi nsipho lezi izikhrisa zithi leyo nsipho leyo uyageza
sichatha abantwana
yes uyageza ngayo bethi unike ipipi
yo
yer yes,
what I say in a sphere of gaze. So, when I feel like I'm going to take a pet, right?
Yes,
section.
I'm going to take a section.
Awucabangi manje ukuthi ngibuye ekhaya.
Ngibuye ekhaya.
Ngizobhekisa ngama lokhunja amaphoyisa make deserve ngeke 20 rand ukugibela.
I'm literally broke. Brokest person.
Mm. Okay. So manje.
It was 150 rand.
Around.
Don't charge my hours. Since you're around. Mind you, I'm a fetish. But I came
back. No, I'm not a fetish. I'm not a fetish.
I'm
a fetish. Dubai, kanje.
Dubai.
Mana ukushaya while niyenza noma uyakusha nje ufia manje
ulala phansi ulala phansi ilo uswazi iswazi uswazi manje noma manje manje
ho mjobe 50 rand
kwasho 50
rand uswazi
maleni 200
hey 500
ho ya 500 Hey, advancing, eh? Like, man, when you get out of the house, you feel a mass of the con. When
I'm
not
sure.
Okay, mhlawumbe uyakushaya or omunye mhlawumbe amaDubai nani izinto ezikanjalo
kukhona
okay mhlawumbe igephu la washa khona kakhulu wenza imali isikhathi ushawe nje kakhulu
awuthi uthi
ehhe
ngathi nawusenge right
so nje khona umuntu onaleyo nto nje ukuthi nje ngifuna ukumbhaxa nje
yes khona
No, it's in English, in the lessons. As a woman, you come and then you come and you would say, I go out and jack pad.
Straight to bed, as you got.
Yes, there are also times when, like, it comes into dialogue in paper.
Ha. Like, to see into the knees of Tangela, a woman do I? My
fear is a couple.
Eh.
My fear is a couple. bathi sisacela ukuthenga. Hayi bo, nifuna ukungithenga? Yes, sobabili sifuna ukuthenga. Nifuna ukuthenga? Yes. How much do you charge? Ucharge price yakho. Uhambe, usisters ahlale nje behlezi shoshona. Ahlale nje usisters. Azenze nje usisters abuke indoda yakhe nje. Hayi, yayapho ladilika phezu kwakho.
Yo.
Azachaza.
Hey.
Achabule usisters.
Damn. Awuthi bahlanya.
There are all sorts of fetishes out there. And there are all sorts of weird things going out there.
Okay. So, mana ake. So awusa antsabini because umuntu osemakhaya ukukhuluma ngezinto ukuthi mhlawumbe bebuye likhothe nedlozi nanani. Antsabini ukuthi khona abantu abangenza izinto mhlawumbe izinto emoya emibi ezofuna ukuthi azokhiphela kunina enenzi njani kanjalo. Mhlawumbe nje umuntu othwele nanani kwenzakalani nawe.
Bayakwenza.
Mhm.
Bayakwenza. Umuntu afike hlaphushele nokubakhe afazokhipha kwenye isiqhitho. Shipangeleni balale nawe. Ashiwo ngakhe kwena bayakwenza. Hayi ukuthi abakwenzi bayakwenza. Khona abelungu abathelana nentsha yami. Lokhu kuthwele naye njalo.
Ha.
Athelana nentsha yami.
Nentsha siyazi vele manje ukuthi
kwenza. Siyayazi into nentsha.
Manje injani fa condom kwenzakalani?
Never done that.
Oh.
Angisiyona i-type yomlungu. Even though I've dated a white person. But most of my time angisiyona i-type yomlungu. Lokho sengaku-accept ukuthi nje mina nomlungu
manje. Even noma mathwa uyafika uyacela.
Ivezi yabona ukukhuluma isiNgisi. Kuyanimazala lapho empishini.
Oh, at least uma ikhuluma isiZulu.
Yeah. But nje ngaku-accept ukuthi angisiyona i-type yomlungu. Umlungu.
So, what happened? Experience
I've had experience of Sanjan is Timela.
So, manje, who chatting around? Oh.
And you know,
So manje abantu abanjani ucabanga ukuthi bahlezi bethenga abantu abanjani abaphilipile kanjani?
Face ayakho umuntu ongathenga.
Uh-huh.
Wonke nantombi, onokosikazi, onentombi. Amen. Onedlidrag, ongalidli idragi. Yabona. One thing is ngiyibonile kunyaka yami kule nto engenzayo. Akekho umuntu ongathengi. Thenga uzothenga sho ama-lesbian. Ukhokhele ukuthi no, nathi ama-bracelets uzongenza kwenziwane kuphelile.
Yho.
Achabule.
Yes.
Bayathenga abantu. And njengoba ingekho legalized le nto, iyenza kube ama-risk kube maningi.
No danger, safety.
It's very dangerous. It becomes very dangerous.
Then ke manje subuyile ke round 2 manje. Wabuye ekhaya?
Ngabuye ekhaya ngazodla Christmas, ngibuye ekhaya ngizodlonyoye. But into lokho vele ngibuye kungathi.
Manje ke ke unayi boyfriend manje noma soyasho ukuthi okay umuntu wenza le lomsebenza kami nayi boyfriend kwenzakalani
singaba boyfriends
uyazi ukuthi kwenza kanjani
it depends umuntu ongiyamthanda yena
Kodwa kuyenzeka engathi.
Kuyenzeka engathi.
Ha.
Kuyenzeka engathi umuntu wakho.
Azi nje ukuthi uyasebenza noma.
Azi nje ngiyasebenza. Hayi ntombi ngiyasebenza.
Sibenza apho.
Yesa ngisebenza restaurant ntombi. Ntombi mhlezi kuyiphasa imali ama tips.
Restaurant.
Yes, restaurant. That's a, what
is that? Yeah, very good.
And I'm a
pal.
Yes.
But I said, win everything, yeah. Inje.
So, it depends. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
Oh, senesikwele.
Senesikwele. But njengoba izona hlala phansi siyakhona ukuafford.
Oh.
That's happening. Sekaningi kwenzeka. Abanye ke bahamba namadoda abo, beqomile indoda yakhe, abuye ezocash up endodeni yakhe.
Okay. So manje mase beqoma akabi nesikwele mase thatha abanye la esithenga abanye yena uGuy. Ngaphela lesey umuntu umtholile bese beba u10.
Yes.
Atha ngithatha lo yedwa kusale 9. Okay sesiyathandana nalo akasasebenzi. Mina angeze nesikhuluma sengithenga futhi like la abanye. Sithi ngithi namhlanje nje ngifuna ukuthenga kula. Uthi hayi.
Usho ukuthi isikhwele.
Ah ne. Yane.
Sawa skola isikwele.
Deni uyahamba udlu Christmas ubuye futhi eThekwini manje.
Yes, impela umsasa kwini.
Mhm.
Have this beautiful life eThekwini.
So manje khona la wakwangena khona uthi okay usebenza ngaphansi kwalo mhlopheni agent noma ipimp. Or uyakwazi ukuthi uyimele wena uphinde usebenze ngapha kwenza kanjani? Ahlukene kanjani futhi lezi zinto lezi yona le msebenzi?
Okay. Kukhona laba ba online ababa red velvet.
Red velvet ini app noma i-website. Okay, ungena khona.
Ungena khona.
Othi singene sibone. Red velvet.
Red velvet.
You don't sign in lapho.
You don't sign in.
Okay, okay.
Mhm.
Kule website leyo ungene.
Angazi
uthengayo
manaki like uma ungena la kule website ubona wonke umuntu.
Yes,
wathi ngingene manje kune price fana ukuthi store nje is online
ubona
umuntu okay
wathi
singene man. It's low.
Absolutely.
Oh, one night spoke up dating app.
It's not an app.
It's a website.
It's a website.
Oh, shoot it. I need to download by the way.
Man, what about this site?
So, go
ahead. You want to
No. Yeah, yeah. No, that's not it. The website.
Yeah. Yeah,
dot.
It's
something.
Oh, man. I advance ke lento manje sise mama sokwazi ukwengena na online ungathi uyathenga ngathi uthenga icathulo.
Oh,
na. Eh? Where is
that? Hey, ngathi kubovu ngathi yiwena. Ngathi ayazi yawena.
Ngikubila.
Ayo.
Yon. Use owo.com. Yeyo, yona.
Ngisho ukuthi usuthenga lapho. Okay, ogesingene na. Man, okay. Okay, mana.
Hey.
Ha. Okay so manje kahlehle kuye kube khona nosuku lela mhlawumbeni lokuthi kuyashuthwa namhlanje.
Yes. You book a person Hey.
Oh, Musgrave. Hey, what are you doing, Pell?
Hey, what's your viewers.
Okay, so busasa shukona lava Red Velvet, mhlawumbe iwebsite uyangena khona umuntu unesithombe sakho usho ukuthi okay nani uklikha kuyena
Oh,
okay, yes. Futhi nje umuntu esengasebenzela kahle kodwa ebekhona la.
Ebanyani.
Hey.
Afunde umuntu ukhona
lapha yani. Okay, iyona le app ngicabanga ukuthi advance ke le iwebsite.
Yes.
Then bese kuba khona manje namanye.
Bese kuba khona abasebhaqini.
Okay, yes, yes.
Bese kuba khona laba basebathawethi.
Aha. I'm protest.
Yes.
Okay. Konje uthe vele nje ilokhu nje wena nodokotela wakho.
Wena nodokotela wakho.
In the work test.
Azizoqeda umsebenzi wodokotela.
Yo.
Ukuthi mina ngihamba kanje ne-clinic yami, it's between me and uneswana.
Wena yenza lento ozoyenza nje uphelele. So manje lento lena ufuna ukwenzakalani ke manje uya ubona wenzakalani in the next 5 years in the next 10 years uzoyeka uyaqhubeka kwenzakalani ubona ukuthi hamba kanjani
based on your experience if you were to describe sukusela waqala your wildest experience sukusela waqala like how was it and your most
The worst experience I've ever had is when I learned to do a blow job.
First time
doing blow job. Yo!
Well, you mission this woman.
Okay, you should have told me to do it. My worst experience is having a guy I was Uber on and then unexpected mission.
Oh.
Yes. Mm. I called all my daughter and I was at the four play. That was Uber on.
And then you?
The freakiest wish I've ever had was when I had to do it to buy in the end. But I had to do it.
Ha! Hey, gay. I am this. Oh, yeah, to buy much. As in using those streets, if you don't know, you don't know. If you don't get it, you don't get it. In Dubai. Hey, in Dubai.
Like literally,
for example, one person said, who doesn't? Yeah, go on, call a video trend. I'm going
to
say Dubai. Aye. Anything I have, I don't know. And guys, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, so, you said Dubai.
Dubai. No, like literally, you can, before someone was like,
oh, Kaza, when? What's in Dubai?
Tata
was
in Dubai.
Yes, yes, yes,
yes, so please elaborate.
I am cousin.
Okay. In Dubai, is when you don't want to sound.
Like, keep swinging, no man.
It depends.
Mm-hmm.
Because it's fetish.
Mm.
Lucky enough for me, umuntu mina engange imenza unamba zwe. Mm-hmm. Ukuthi na wayenza kimi.
Ehhe. Oh, na uyacela ukuthi ungenze.
What and acela uwenze unamba 2.
Hey. Hey. I
yona ke Dubai le. Yo.
Hey. Dubai,
no, siyahloniphisa thina because le nto le sabona ividiyo eyenziwe eDubai.
Oh,
yes, uyazi ngempela leyo vidiyo le? Ungake uhlale ungayazi. Ya manje wenzani ulala phansi wenzani?
Okay, so from step by step, okay. This is that came to me, guys, so ngiyakunikeza. Mangibize inamba yami athi kusasa ntambama.
Mhm.
So hlanda nathi. Manje ngizokuselect.
Okay.
Name your amount. Ngisho nje sakhala 1000. Asikazani, that's small. Yabona shibo, that's small.
Hey.
Okay, fine. Ngihambe nakusasa mafika khona. Ngifike ngezo nje skill.
Mhm.
I'm
scared. Scared, man.
Scared, essentially.
Okay.
Mm-hmm. I'm scared. And lo muntu uthake izinto ezizokwenza sho ukuthi isusu sakho siyaxhapha manje.
Damn.
So like, ngidla nje like, yo, hawu phela manje uyina phela. Ayi, okay, my baby, yes, I'm okay. Sekhofya hlonze, my love. Ngiyabona nje. Okay, what I was doing that. Athi ngikumodelela, ngimodelela, hayi, it's.
It's, you have to eat. I have
nothing
to eat. Mm-hmm. Come on,
hey, my sister says, I'm going to go. It's like that. Look at me. It's not bad. Do it on top of me. I tell you, he was like, "Do it on top of me." A little bit in.
A little paper, personal papers.
Come baby, do it on top of me. But keep it on a shady. Keep it on. Keep it on. Don't play this.
Four plastic.
Plastic. That was the freakiest thing ever.
Manje selele kuyaxhamalazela
uyaxhamalazela
yeah shy to buy then
ushaba akhiphe imali 3k
manje ulele laphana nje.
He's brushing himself.
Ayi.
Uyayi brush, enjoya lento.
Hey. Uyaphuma he? Thatha imali uyaphuma.
Thatha imali kuyaphuma mina. Kageza, ngabe lokho kesiqhatha
kesiqhatha. Mshiya lapho.
Mshiya lapho.
Hey dig. Hey. Yo. Shelani ke wena le tshwa. Yo, ay ngeke ama street street angeke. Yo. Yer. Yer. One block manje wathi ay ngeke.
No,
man. Ucabanga wena umblocke kube kuwena owenza kuyena yena.
Bala caba, ibizo dingi bani ngamblock.
Here.
That was my worst experience being freakiest. Bese kuba khala abafuna ukungemuva. Unje sasephele.
Amadoda lawo.
Yes.
Ufuna
Number 2. Yo. Hayenge kanti kanti mhlabeni kunjani?
Kunjani mhlabeni?
Uthe the night comes alive, but it comes alive in
very
like uzothenga uzokhipha imali ukuthi nje leyo nto le
manje round manje noma mina ngifuna ukubhepha ngisacela ukwenza phambi move menza nge move fake condom yakhe esandleni menza 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 eyishaye hand job mina cha nezimela kahle
hey
fast forward manje manje currently you still in the industry
kwenzakalani manje for uloyambuzo wami for ukuthi ucabanga uzowenzakalani manje lesi in the next 5 years or 10 years
to do forever. It's not something that's going to stop from.
So you tell you don't do drugs.
No, I don't do drugs. I've tried umgwenyo a couple of times.
Kumbuza dumiliqo eThekwini.
Yes. I've done umgwenyo a couple of times, but other than that, I've never done drugs. Oh, my
eyes are
in
touch.
It's not worth it spiritually. Because like think about we have this thing that we have. It's not worth it.
Yeah. More energy.
Yeah, well, you're okay to every bad woman by the time we went up from a jail, it was a lot of hours. Or surely it was a lot of hours.
But I'm going share your own because women are receptive. Yeah.
Yes. It's not worth it. Even though the money is good, I tell you, it's not worth it.
Mm.
And I went to take care within a month, like that, and like that, it's gone.
Hmm. This thing, I mean, I think it's dangerous.
It is very dangerous. It's not worth it.
It's not worth it.
It's not worth it. It's not.
No,
Leo but women and this thing is not worth it. So if you are trying, if you are you want to get in, try other things. Nati, I think basas banya sizokwazi ukukhuluma nabo besichazele ngama experience abo wena nokuthi hamba kanjani because izinto ekhona lezenzakalayo we have to talk about it. Yes. Then mhlawumbe le same mhlawumbe umuntu osekhona ufuna ukuphuma mhlawumbe lupho siza ngalithola nje ukuza aphume complete nje ayiyeke lento.
There are NGOs that mm-hmm. work. Get look, but I'm pleasure executives. Yes. I'll go your kind down.
Oh, jeez.
Yes. And you know what I'm talking about?
Yeah, yes.
But I'll call them NGO.
And I'm calling Jane Kulman, I always bust out of the lies. Yes.
I call them NGOs. I am one. I got punch. If you need help, trust me, Basil sees that when people are schooling, they buy a pencil, they're schooling. I'm going to go to the NGOs. You by accessor clinically, by accessor
psychologically,
by accessor legally. So it's like your second home. And it didn't cause I own government NGOs. No more, my fear accessors, fickle session, I put it here. Hey, be a bad paint hot.
She will never judge. Benza
show to buy a land in
Lane.
But until dead, to us part.
So, also the corn. So, manje, okay, because minang assuming you would say into Ekfala image. So, manje, when I what will it take you to Uzu Yegam shop anyone? Tell him Sabins, Noma Uzo Fundelicono, then who was Utu and Zimalia Korachi, then Pesuts. I know, guys, I'm done. Ganja.
Oh,
I'm manje. What
happened?
Oh, okay. Kona kona la itegwin?
Kona kona la.
Okay.
Kwa pa mbambe kona, wa manje. So jola mbambi ya kwa mbambe kona. Misa suwi kwa kusana. Iman e easy. Havi I kheka.
Ya, ne? Kwa ni malo kibing?
Yes. Ya kheka ni mani lula. So nge sazamu kusi. But I'm praying.
Mana. Bako na bandu to kutsi nje. I customer am Lilia's regular G.
As a woman, I said, I follow me.
Gosh, oh,
doctor, I follow me name. At the best of all.
No, Chobe, is there anything you want to add before see Vala?
No, I mean, in closing, as much as. We had fun.
Yes.
And then I hope people out there watching, but quality, abayifundile as much as
siyaxoxa yes
there's a risk to yonke into and also help
yes ngiyayithanda futhi nami leyo
yes if you need help ukhona usizo it's available so we encourage each and every male and female to not be tempted you know as I told you in your situation so easily get help kuluma if you're being sexually abused into problems speak out and try to find help before now it's all you know making maybe mistakes that other people already made
Yeah, I know. Siyabonga kakhulu for isikhathi. You had a nice one. Siyabonga. Sem ukuthi izinto zoba right. Siyivala manje bafethu. Please subscribe, share and follow. Yeah, siyabonga.
Thank you for being with us. Okay,
thank
you. In closing.
Eh?
In closing, siyabonga.
Oh okay mhlawumbe ama mhlawumbe one last word ongafuna ukisho then bese siyivala
take care of yourself njengoba ndisishilo if ever there is month of center inappropriate sexual harassment face of all women abanye ngaphakathi in the industry because of sexual harassment
yes
get help open up
Ya bafethu siyabonga kakhulu danke siyabonga. Oshayithombe